Hey, abo bafo le round deal amajitala futhi ayabhamba.
Bafamba too much because ngoba ngoba manje basifuna sikimpatha. Ngabe kona behamba ngeimoto yonke lokho sinahlezi simile la emashontini.
Abo futhi kodwa mina bu, ngeke uphele lo nyanga wagcwalisanga la madla. Ukwakhombisa ukuthuka.
Ngakona bana ukuthathana nabo bethu bese. Wala kusina sama ngeenyawo beneimoto bona bayibona bephakemeke.
Kodwa futhi abantu ekutshela wona lo nyaka lo.
Sanimani.
Oh, yebo sisi.
Ninjani?
Siyaphila kunjani?
Ngiyaphila. Ey, ngathi ngidukile la. Nakwazi ka sibumkhize.
Sibumkhize.
Yebo.
Hayi, yes. Usuhlala la e-38?
Yes, uhlala. Usuhlala la.
Shosho.
Sho.
Umazi. Kwamuzwa kamkhize ke nje sisawukho la kule ndawo. Ngithethe umkhize nje asiyazi.
Hawu. Ey, othi ngisala sengidlala la.
Hayi, ngempela sizama la. Awukho, singabheka nje kodwa awukho.
Hey, hey, Titus. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go.
Let's go. Let's
go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's
go. Let's
go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go.
Yebo.
Sibuthi ukuthi sekuzasehle kangaka. Ngabe ngizwa kuthiwa sifuna ngazi ukumkhiza.
Hawu, uyakwazi?
Hayi, nami bengizokonfirm ukuthi nje hayi angikwazi.
Akushodi ngathi uzoyidla yena le ngane.
Hawu. Hey, nomuntu akaziwa lana.
Kodwa hayi mina sengakusiza sesifike ngubuyela usibumkhize yabo.
Hawu, ngempela?
Qo.
Ha. Hayi. Hayi vele ngidukile lo muntu akafoni, angibuza ukuthi ikuphi and that shit sanalelanga
akhuleka because ukukhona mina
uhlala phi
ngihlala ngaphesheya komgwaqo
iseduze ne
ah iseduze
hay asambeni
akuthatha amashotana
oh okay kuphela right
akhuleka ngusisekela ngamablock
yabantu singimkhulu
ah kuphosekuseni la ah sikhohlile ngobhatha
lo ah asambeni.